Rero non ngirinda basuze mwese barundi na mwarundi kazi mudahima gukurikira amakuru yacu na makuru rero mukurikira kuri channel yacu ya Iwacu TV mukayakurikira muri wikirundi mukabara umudukurikira muri jani na hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi nk'abari mu ntara ya Karusi ubanza gitega muramya Makamba Bujumbura Kayanza Rugombo ndetse n'izindi ntara zigiye zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi badukurikira bari mu mazona atandukanye mu bisagara bitandukanye mu ducimbiri ndetse n'ahandi hatandukanye mu gihugu cyacu Burundi n'abadukurikira bari hakurya y'amazi manini badukurikira abari mu guca abanyi cy'u Rwanda abari mu Repubulika ya Ranini Intwaro Rusange ya Kongo abari mu Tanzania n'Uganda mwese rero turabaye ikaze mu makuru yacu n'amakuru rero mukurikira kuri channel yacu ya Iwacu TV mukaba mu yakurikira mu Rwikirundi reka rero nze ndabivuze zimwe mu nkuru nkuru amakuru yacu agira yibande ko ingozi turabera ko umfungwa yakubizwe n'imbonera kure mwibohero mu karere ho turabarira ko abasirikare ba mbere b'u Burundi bagiye muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo kurwanya M23 mu bijanye n'impanuka ho turabarira ko muri Djibouti abantu 41 bapfiriye mu ishengero bivuye ku mpanuka y'umuyaga nkuba naho mu bijanye n'inkino turabarira ingene bimeze mu ihiganwa rya Primus League Burundi 2022-2023 n'amakuru rero mudahema gukurikira kuri channel yacu ya Iwacu TV mukayakurikira muri Kirundi amakuru rero ku buryo bw'idonido ni mu kanya gato ingozi umupfungwa yakubitwe n'imbonera kure mwibohero paseri barutwa nayo yakomerekeje cyane n'imbonera kure umunywanyi w'umuhari urwaruka urw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ziri mu muguje rw'umutekano mwibohero rikuru rya ngozi uraruko bw'u Burundi n'amatohoza namwe arakorwa n'indongozi z'iryo bohero inkuru ya Social Media ya Burundi tubarira ko yahatswe gupfa bivuye ku nkoni n'ibikomere yakubiswe n'umugwi ujejwe umutekano mu ibohero rikuru rya ngozi uwo mugwi ugizwe n'imbonera kure zipfungiwe muri iryo bohero pasiteri barutwa nayo yasohowe akurwa mu cumba ciwe araramwo baca batangura kumukubita gushika ubu imvo ntiziramenyekana tuzi gusa ko ari umunywanyi w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bishoboka ko yakubiswe bivuye ku byiyumviro byiwe bya politike niko rimwe mu masoko yegereye indongozi z'iryo bohero rikuru ryatubwiye yakomerekejwe cyane mu mutwe mu mugongo kandi ibyo bikaba byabaye mu ndwi iheze turazi ko hari umugwi w'imbonerakure 70 zijejwe umutekano ukora ibyushatse muri iryo bohero rikuru urongowe n'uwitwa Jonas niko isoko murayo muri iryo bohero rikuru ryangirako masoko yaho ingozi avuga ko mu kwezi kwa kane guheze uwundi mfungwa azwi ku izina rya Ezekiel nawe nyene yagizwe uko nyene ariko ko atacakozwe mu butungane irindi soko ryegereye indongozi zibohero rikuru rya ngozi ryemeza ko abapfungwa cane cane abanywanyi b'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi nka CNL bakubagurwa mu maso y'umuyobozi w'iryo bohero wireme iryo soko risaba ko ubuyobozi bukurikiranira hafi imbonerakure zikubita kandi kaboreza igufa abafungwa mu karere abasirikare ba mbere b'abarundi binjiye muri Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo kurwanya M23 kuri uyu wa mbere igenekezo rya 15 Nyandagari 2022 ni abasirikare ba mbere b'abarundi binjira ku butaka bwa Kongo kurwanya umuhari M23 usisibije mu buseruko bwa Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo muri wa mugambi w'igisirikare c'akarere cyo kurwanya imihari yose iri muri RDC Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri Sud Kivu yamenyesheje ko abo basirikare bakambitse mu gace ka Liberizi aho hariko bariko barahabwa amategeko y'urugamba Mariko Make Longo avugira FARDC yabwiye kandi yabamenyesha makuru ko abo basirikare baje gufasha igisirikare ca Congo kwirukana M23 hamwe n'iyindi mihari yose irwanira muri ako gace. Akaba yasavye abanyagihugu bo mu duce twa Sukola ya kabiri Sud de Kivu gutekana hamwe no gukorana n'abo basirikare muri urwo rugamba rwo gutuza iyo mihari. Twobibutsa ko ingingo yo gushiraho igisirikare ca yase kirwanya imihari y'abarwanyi ifise ibirindiro mu buseruko bwa Congo yumvikanyweko n'abakuru b'ibihugu by'akarere mu nama yabahuje kuwa 21 Ndamukiza 2022 i Nairobi muri Kenya. Mu bijanye n'impanuka nuko muri Egypti abantu 41 ari bo bapfiriye mu ishengero bivuye ku mpanuka y'umuyaga nkuba. Kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 14 Nyandagari 2022 mu gihe abakristo bo mu ishengero rya ba Orthodox bariko basenga mu gisagara ca Cairo mu gihugu ca Djibouti hadutse umuriro uvuye ku mpanuka y'umuyaga nkuba uhitana abantu 41 hamwe n'abandi batari bake bakomeretse nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati wa Djibouti. Umushikiranganji akaba amenyesha ko muri uwo mwanya zaruse habani hazaciye zinyaruka gutabara indembe naho habaye gucererwa ku mwanya ungana n'isaha ivyatumye hari abacikanira mu nzira. Amatohoza akaba yatanguye nk'uko bimenyeshwa na parike ya Misiri. Mwomenya ko Djibouti yama mu masanganya y'imiriro mu ntara zitandukanye z'igihugu, ahanini bigaterwa n'inyubako zishaje kandi zifashwe nabi ziri muri ico gihugu. Mu mwaka w'2021 abantu 20 nibo bapfiriye mu isanganya ry'umuriro mw'ihinguriro ry'impuzu mu gihe imbere yaho mu mwaka w'2022 hadutse amasanganya y'umuriro mu bitaro bibiri aca ahitana abarwayi 14 bari barwaye COVID-19. Mu bijanye n'inkino dore uko inkino zagenze ku ndwi ya mbere mw'ihiganwa Premier League Burundi 2022 2023. Mu gihe kuri uyu wa 14 Nyandagari 2022 ariho haba urukino rw'urugurura Chelsea higanwa rya Premier League Burundi 2022 2023 hagati ya Musongati na Aigle Noire, urukino rwabereye kuri Stade Ngoma mu ntara ya Gitega n'izindi nkino zarabaye. Umugwi wa Flambeau du Centre watahukanye igikombe giheruka ukaba watanguye urukino rwa mbere utsinzwe. Dore uko inkino zagenze. Musongati na Aigle Noire bikaba byaratashe ari ubusa ku busa. Olympique Star ikaba yaratsinzwe igitsindo kimwe na Bumanuru, naho Ruziko Rukinzo ikaba yaratsinzwe igitsindo kimwe gitsinze Flambeau du Centre, naho Interstar ikaba yaratsinzwe igitsindo kimwe Magra, naho Dynamique ikaba yaratsinzwe igitsinda kimwe na Vitaro. Bujumbura City ikaba yaratsinze igitsinda kimwe, naho Message Ngozi ikaba yarayitsinze ibitsindo bibiri. Inkino zari guhuza Atletico New Oil na Kayanza UTD hamwe n'urwa Top Junior na Tigre Noir zikaba zarungurujwe. Mu nkino zitandatu zose zabaye hakaba habonetsemwo ibitsindo indwi byonyine. Ndabashimiye mwese rero tw'abanyamakuru yacu, akaba yari amakuru mwakurikira kuri chaine yacu ya Iwacu TV, mukaba mwayakurikira mu rurimi rw'Ikirundi. Ubwo rero tutatanguranye amakuru yacu, reka ndabibutse zimwe mu nkuru amakuru yacu yibanze ko Ingozi twabare ko umupfungwa yakubitiwe mu ibohero n'imbonerakure, naho mu karere twabare ko abasirikare b'abarundi ba mbere binjiye muri RDC kurwanya M23, naho mu bijanye n'impanuka twabare ko muri Egypti abantu 41 bapfiriye mu ishengero bivuye ku manuka y'umuyaga nkuba. Ujanye n'inkino twabari ingene bimeze mwihiganwa rya Primus League Burundi 2022-2023 makuru yacu rero nakagaruka mugomeze mugire amahoro.